igama lam ndinguThabisa Nondwayi Mayaba ophangela kwaSASSA. I-arhente eyamkelisa izibonelelo zenkamnkam uSASSA uyangxengxeza kubaxhamli bezi zibonelelo ngokungazifumani ngesiqhelo njengoko kuqheleke ukwenzeka njalo nyanga zonke kumaziko okwamkela asekuhlaleni. Oku kubangelwa ziingxaki zaseposini neendawo abamkelisa kuzo. Le arhente ibongoza bonke abachaphazelekileyo yile ngxaki yokungabhatalwa basebenzise ezinye iindawo zokwamkelisa izibonelelo ezifana neevenkile neebhanki. Bayacelwa basebenzise ikhadi labo lakwaSASSA eligolide okanye elo laseposini. I-arhente yenza unako nako ukuqinisekisa ukuba amagosa ayo nalawo aseposini akhona kumaziko okwamkelisa ukuncedisa abaxhamli besibonelelo ngee-pins ukuze bakwazi ukubhataleka kwiivenkile ezikufutshane kubo. Le ngxaki ichaphazele nabo bafumana isibonelelo sethutyana se-SRD 350. Bayacelwa ukuba baphathe isazisi kwakunye nemfonomfono umntu wayisebenzisa ngexesha lokukwenza isibonelelo. Baye kwenye yezivenkile zilandelayo, uBoxer, okanye uPick n Pay, okanye uShoprite, okanye uCheckers, okanye uYouSave. Kwakhona sithi ngxe kubaxhamli zibonelelo ngokwenzekileyo nokuphazamisa izicwangciso zabo. Ngeenkcukacha ezithe vetshe tsalela le nombolo yakwaSASSA yasimahla engu-080 060 1011.